shaka ubemeze cyangwa ukire ko za rap za bare ari kurakubita twagiye he
yeah
Yes, 1 2 1 2 1 2 kuzi ba Isaac TV. Aho muva mukagira. Merci beaucoup kuri mazi kugira subscribe. Ibikorwa birabandanye rero nkuko musanze nkuko mubizi. Turi muri Sangamani tour ni muri gikuri seri maze misikora neza cyane kuri YouTube ga mu buzaga n'isi yose rero uno musi muri trade ka ibintu n'ibyoroshye kabisa. So bayisimana gaso n'abandi baje ngaha kugira bagire turi nkuruyo bose bari ngaha kugira bagire show yabo iza kubera ngaha uno musi. Ariko rero mu kurindira performance zabo n'ibindi twabonye ugwaruka ugiye gwatumye mbaye interese yuko mbaye icyenda babagiye vuba ugwaruka rwangiwe cyane mbwira ati reka ndababazi ndabayagishe harimo abasore babiri mubona ngaha ariko kandi hari umwana akiri muto cyane arapa yakubise hip hop abana badisinga barapeze ndumva ari ubwoba kabisa utabyumva reka ndabikwereke bwo musaba
musaba
meze neza
yego
amazina yawe ni
Jalove Classic boy
Jalove
Jalove Classic boy
ah Jalove Jalove Classic boy mwana ni bo gerageza uduza kajwi witwa nde
Dorian Kid
isa
kabisa
akazina kawe ni
Bad Boy Fire Boy
amazina nyakuri
amazina nyakuri ni Bad Boy Fire Boy
amazina nyakuri hapa bana mama na
bayu ba elevedie
ah uko sawa jero abuni ga muri group ni ndaba twaye muri mwebe muri mwebe yari nde president ga
njenga
ah ari watwaye igu iri group
ego ni group yitwa Fireboy team
Fireboy team
ah okay sawa
mu mukorera mu bahe muri abantu wo mu ntari yahe na bijumbura se mvarwe
tuvanga ibijumbura muri Katsegi kizi
mukamenge
mukamenge
ah sawa mwana ga njega wavuze mu witwa
Dorian Kid
jenge nagira abantu uko mwana rapa babwe mwe ni bavyemera Dorian jishaka ubemeze cyangwa ukire ko za rap za bare ari kurakubita twagiye he wanasema wanachana kichina wewe unachana kinini
Okay, ini starika ni shaji mwana. Ni wewe aliandikie cha nyarumu na yakwandiki?
Njewe.
Ni wewe aliandiki?
Eh, oh, yeah. Njaram fashion.
Ah, mkuu anakufasha? No name. No name. Papa na mama?
Eh?
Nafsi papa na mama?
Yego.
Papa, mama, barabijukuriri.
Yego barabiz.
Ni barabijukwa jenga mgitura mu chagaso.
Yego.
Eh. Okay, ne umaze kuri imindi mu zinga? Ndiyo ndiri mozinga. Imi. Ndiri bumi yenyen. Mwezo kuja muri studio.
Eh. Yenind.
Ari ni yin. Ari ni ndumaze kwandi. Mukuru wa yagufashije murandika.
Eh?
Ari ni ndi mukuru wa yagufashije murandika. Iyo kurapa cyangwa niyo kuririmba. Niyo kuririmba. Niyo kuririmba. Ririmba mwana yo gina kunda gutwara turiririmba mwana he?
Bible. Makisumure yeshari wanje kuyenga nanje wembaye zenshi zigire nina yeshari wanje kuyenga nanje wembaye kurika yuda musi nikiwana wambi yuko umuna jane amagugwa yose tuzochamo yuko uzo kuyangarira.
Give me five. Wiga mwakanga
Mwagatatu.
Wigahe?
Kuririmika.
Eh none urikura ririmba n'amashure mwana birajyana.
Eh?
Urikura ririmba hama amashure nawo nyine ukiga birakoroye?
Yego.
Umwanya kuririmba ukura nk'uwo amashure aratangura aho ndi mwine wabaye ingofero. Wowe n'ugeze uko mu madani yari ku ishuri bizuba bikugora? Mwekiri ngofero yiwe kwenye ni mwambiki ngofero yiwe Gwini musani None cha kumenya Kwishuri ni watangula mashure Ni uweza yuko vizora kukugora kufanga mashure ni kuririmba
Waya njenda yisho waragusu
Nuna mafaranga kujamuli studio uyakura
Jee singa na mwili studio
Hei, ni wajamuli studio Oh my god, kuza iza TV umvi imano vraiment akana kandi nimba neza kataraja muri studio rawa rero simple wamba it is simple cola man rekera kwaza simple kwaza hasi bamubone neza ngene yakubise ko fresh none mu bisanzwe iyo uri ku ishuri cyane uri kura uri mu bantu wimvi wabimenye ko ushowe kuririmba mwana
yego
washowe wabimenye gute ushowe kuririmba ninde ndo yakugiye ati urabishowe kwe
mukuru wanjye njewe Naandika naifata mkuru wanje akamfasha mu Kenya.
Mhm. Okay sawa. Urandika mkuru akagufasha mu karirimba. None musanzwe uko ubiravye. Abaririmbyi ni benshi baririmba nka Burundi. Umuririmbyi ukunda cyane bwo ati mkuru ndamukunda ndasaba yuko zoririmbana nini.
Gasore.
Gasore. Ndamuhamagaye ndabahuze. Gasore. Ismail, ndo gato vuna sorry. Uri backstage ndabije ariko ari umwana ngaha ariko aracana man. Un petit ngaha ariko aracana sana. Kaba bari 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 Ismail. Ismail gese. Bakubali.
Sheshi. Ulama ro. Sheri mama ni mwanamke mwanamke.
Ah. Yo. Elisha umwana ari gukora inkuru. Umwana ararapa Ismail. Ararapa sana. Eh, akuhonje.
Ni yonje risikiye.
Muri rimbere gaza gato gwa Ismail wembe.
Siki ni fina na jumana ni na imana ni na pajangu. Ni ma soge na na to big go kulion sa kuli na ushim kile fas kuli bubu. Siki wo vicha kile siki mo mi ko kuni show pa ti kitu.
Nice kabisa.
Na mwana mutuka. Wakipopira ngi.
Okay, nice kabisa. Mwana reiko. Ismaili kasore. Bari kwa rito brujere bacha ku stage bje sibisa. Okay, Ismaili amwoye. Okay, Ismaili. Ismaili. Ismaili kasore. Ndinga ndi nasu tumbisha Ismaili gato. Ismaili. Ismaili kwa. Umwana. Kongoje ati umuririmbyi yemera. Ari ati ngo yemera Ismaili kasore.
Abo wo ndumuri njava ndumukomeje ari karirimba sasheria
ndira gasore
sima jenga ndamuchere
ndira umwe gasore
apresere ndamuchere
umwana biraboneka yuko afise kazoza keza ico kimwemereye ni iki kumufasha
ibana
cyo arafise ndirimbo
Fireboy.
Bob Fireboy.
Unumwige.
Yego
no. Ngo ngo muramutoteze mu byo ba boy 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 wari umwiko.
Aya u twache tumwita Dolian Kids. Kuba kids bisigura umwana Dolian na nizina. Twashimye kumwita.
Okay. Sawa, mu gusozera kajambo kanyuma nawe.
Nje mu gusozera vema nashaka ariko baradukirikirana yuko dufata mu maboko kuko turabe yuko natwe tukotera imbere ku muziki kuko turacyari hasi sana vema. Okay, byo.
Hagi ushaka kubafasha iyo barumwe.
Ushaka
kufasha uno mwana ufashe mwese iyo barumwe.
Okay, tu turafise nimero za sim nka 61 962 298.
Nice. Mwana akajambo ko gusozera ikiganiro nawe akajambo kanyuma ubwira uko turaba. Akajambo kanyuma ubwira uko turaba gusozera ikiganiro.
Gusozera ikiganiro. Jewe shaka jewe shaka
bacani sina sana
jewe shaka tuzirani mbina kasuri jewe shaka
yo mana yanjye ariko zabaye gasore gasore yararuze abarabose yarabahijije ugusa ni byiza cyane. Merci beaucoup rero umunsi watwiranye zero n'impano z'igihugu cyacu cy'u Burundi kizakenera gufashwa gufatwa mu mugongo n'igitumba supporting kuri social media zabo iri Isaac TV na iri Isaac za classic choma jux behind the camera lokinene
Isaac TV oh.